OKFM 101.77.
Okay, 101.7. So we have to see what the HBH na radio amansan kasa suona amansan tie na amansan efe eye OKFM na radio kwa wasan wu kwame Nkrumah Tikese miye morning show president of the land. Fa Bible ni ankin kan ene ebusu mi de tosu edunum busu mi du baako emfie pini ni edunu baako eda na yejuada Monday 15th November 2021 in the year of our Lord. Fa Bible ni ankin kan Exodus chapter 4 verse 1 to 4. Exodus chapter 4 verse 1 to 4. Mose ngume tosu mi enu etre nan yimu baako kopem nan ye ntie Nyankopon asem. Na Mose bua Awurade se Nessa wan ye me any. No one nan went ye minny. Now a cassa, a radin ye in wedding chair away. Ne radic catcher and say, a dear woman see me. No, I say, Poma. No, I say, Totrin from. Now a Totrin from the Dane or what? Na Mose Granny Freeho. Amen. On ya go pon mine, according to Mizrim, Egypt. Na wo pɛ sɛ wo gye man no na o gye man no wamfa nipa kɛseɛ bia wamfa deɛ wo tumi wamfa deɛ wo yɛ ɔhene wamfa deɛ wo kɔ school wamfa deɛ wo nimdeɛ wo fa na koa mosa wo no koa wo te wo no wo nyi ne ho nie wo yɛ dwanhwɛfoɔ wo ni sa abrabɔ ato ape sɛ wo de ne bɛ yard kɛseɛ bi ɛda bi wo wa And ye men ya mean fo swayeno. Ya na su se ey et me pan and ya me etin ya fam swaya de kes ye se. A di ya e radina me swa ye se sofupeni se businessman se nipa o kron se politician asia nya mia fam swa ye a di ene sododo en yama hua den onyango pos ma Moses wasi kwa Egypt kwa jemme my bra. And I test ye king can ye Moses a country nyanko pon se. Nessa wan ye me ni. Na went ye mini. No kase a radin yin huwa din chile we. Minu mi ru debi o wa. Win ma de ye. Ye wa problem to every solution. Me repeat you. Problem to every solution. When yanko pon e suma wo. And I get the occupying woman three conditions be a bemad yen in maho. So one, why ye me any? Two, why ain't ye minute? Three, or say a radin ye me who didn't the way. And ye maybe why ye ain't me anyan a brabway more because of that self confidence. No. Oh, I dear what ye mean to me. Me cry me free will cry and will be unco scooter. Aye, when you go was what? Ah. Ye ye fie pa de ye nware sikafo e ma no oh de wa ye ade pa na no de wa ye ade pa ye papa na no e container no na be ware e ye amadoma sa ke kan lo sa wo nyankopo se de apotete no wo fa no wa ye ne ye adope wo smam se mebo amane ye se senia wutie biara ba bi a wo fre biara Nimdi a ukute bia se sasa son onyami betimi di wayi yade kesiye. Ne di ane se wasi uye vessel keke uye medium keke na wafa uso nwa di apeje kurobi wafa uso nwa di ama adasa yediye bi wafa uso ame nkunimbi yaba wafa uso ame nimonyambi yaba. Wasi ne radika chre no se edie ne wawunse mi wasi ya radipuma Enye tuyo, enye sika, enye ka, puma keke. E diye ne wawun se mi, waso e kiyo sumu na mtie. E diye ne kuta uwo, wasi, oh, mige tire kureswa. Hallelujah. E diye ne kuta uwe, wasi, e urade midi, e diye kuta bingina ya ure huo. E ya uwa minya, e ya diya mi ya diye, o uwa mi be uwo. E diye ne kuta uwe se mi yi. Wasi puma. Was it took it from was in a or took it from the Dane wo wo na Mose Janifio. Ah, a radis say a dear ne kuta winsome adie no mu ni sɛ ye adie bia ban sɛnkyerɛ ne ne sɛ wonyame bɛsesa hyɛbre bi wonyame na mo so bɛya de kɛsie bi awurade bɛpɛgya wo amenkonim ayɛ wo dea anɔpɛ yi fagyidie sɔ de awurade ɛde ɛbrɛ wo mu ne ka sɛ an akoa ne me ɛnyɛ wo sɛ de wasɛm teɛ ne kɔ wanim na nkonimdie ɛnyɛ wo dea ne nyɛ wiase nyinaa nso ɛdea awurade asɛm aba wo nkyɛn fagyidie ka sɛ Amen. You can count every Exodus chapter 4, verse 1 to 4. When you go back to me, kase Amen.
Okay, FM. 101.7.